Yaushe Yesu Kristi Zedao Ai Allah Kanaide Yasani Yamwana Yaushe Yesu Kristi Zedao Ai Allah Ya nakre gombe bana kaba ya kaide gombe bakaiba ya Oh.